se adwuma bone ntese koro no ebi a wakosuku a abo degree bi a chese de tata so a ene enyasem ketoa nso adwuma ho asem akwa ye dia na akwa kwa bi o na adwuma wo ho mpo no bi a na nya de osusu se betimi aboa ahwe wo ene wabraba wo pese wo bo wo de won krata ye bodin a wage e won masua mu begu nchen na wasua nsa no adwuma anase bibi foforo ye ntie ye obi abrabo mu nsem ene se de esi akwa kwa kuduru wo sa kusan ehu
ya ni madansu misa ya baba wa bia ebra wo wie suapon no wotena fie bre pa ansa na wonye adwuma ye nanso ne bre nyina mu no wonye adwuma wo sika kra bia na se bank ekɔ wie ase no obi a na nka wa bre adwuma ho a ente se wo se gai bank adwuma no 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 akasa bia na adwuma a edi a wo de atoso ene green essentials green essentials edi a poten na wo moye
kuma bi no de ala ka se me na na ye liquid soap ti mi use na a de de mi ami hu ya ka me pe aha nti na me so won cheche mi ampo wenye obi a nchre nti me brother na me ye no so oh na de ko youtuber bibia wo ho ubeti mi nti no kure ni me ko ye nso na bebre sa time no ma nso na me anti bi besra me na me ne ne bo no so obi kura so o chre se me na ye o na me so ne mi ami nyaa anko me kwa kosua nti me ko ye nso ni kure ni na nye Yala Tasamina and Quan, or much a name of Bray. In Tianumana, Tatam Nedian and I am Copafa. In Tianumana, Mamma de Statis, who made it. In there, no one may any say fear. May I may any idea you see, fear be I to say your hobby, you say, meaning can be. Aha. Tianumana, Mamma de Statis, that ya, and then ye never be a green essential, sir.
I would die bank at Jumano, not obey ye.
Oh, Samana. Me who ne say? If you answer, you'll be any dear born as well, may ye. Aha, enti no. Although se na miti me ye no. Na mi hu se nya ade am krape. Aha, mi hu me pe, me ni jin sa no dwuma ho.
O jin krofo a o kire o dwuma.
Ma che ni pa ba ku mienu bi ba. E ya na adaje no esua. Aha, ya na adaje ni sa enti no. E bia ye ko enim kakra, ana se ye nya space a. E bia ye betimi e de no nso aka ho ba for now ne de. Semino shisha na time and you okay ma wa dia and your problem meti me akire school a me me call ye university ni ade nyina e ko wi akire a me diko nya ho adwuma no kra me ntimi anye de ma nko hu school a na me de ye ne se me didi ago no enu mum na ene ama me sika me didi dia e ko ebi mu nso nti nsa no adwuma de a ebi mu fe vocational skills nyaza aha a show mo bi an fe ni ago